nakubise mu yigi saka yirukaje gutora amasaka n'agenero kanjya kumushahura aha ha hai iboneza
performance by Rwandan drummer by the name of Dakosa.
Ati nyera yaneze. Umva, icyo ni ikigote.